Yehova zikoli munakoza nguli zambiri zoda buisa Nyanja mapiri misinje imagambaza ukuru wanu Nzima ataya kantengo yawe likaona chilengedwe chanu Zina zomwi ni mafuna ni mazipeza momo Kwina kotenta, kwina kozizira, kwina kosika, kwina kopera Zinyama zomwe muna lenga yawe, zinatima panga ndiwo Nika wana chilenge dwe chanu, Yehova muna chedwa po
Yawe muna chedwa po, Yehova muna chedwa po
Nika wana ntu osia na mitundu, yawe muna chedwa po
Yawe muna chedwa po, Yehova muna chedwa po
Yehova muna lenga antu, osiana siana zambili Ena wokuda, ena weira komato sefendi ya mozi Nika muna nzanga, kazi wona neka, Yehova siti fanana Yawe muna chedwa po, osiani sankopi Mpaka lelo, ena saziwa, ubwino wano yawe Zoti muna walenga maziwa, komasada bwisika nanu Nika wana chilenge dwe chanu, Yehova muna chedwa po
Yawe muna chedwa po, Yehova muna chedwa po
Nika wana ntu osia na mitundu, Yawe muna chedwa po
Yawe muna chedwa po, Yehova muna chedwa po
Nika wanda chilenge dwe chanu, Yehova muna chedwa po
Yawe muna chedwa po, Yehova muna chedwa po
Nika wana ntu osia na mitundu, Yawe muna chedwa po
Yawe muna chedwa po, Yehova muna chedwa po
Nika wana chilenge dwe chanu, Yehova muna chedwa po
Yawe muna chedwa po, Yehova muna chedwa po
Nika wana ntu osia na mitundu, Yawe muna chedwa po
Yawe muna chedwa po, Yehova muna chedwa po
Nika wana chilenge dwe chanu, Yehova muna chedwa po
Yawe muna chedwa po, Yehova muna chedwa po
Nika wana ntu osia na mitundu, Yawe muna chedwa po
Yawe muna chedwa po, Yehova muna chedwa po